bibi Yesu japwa anisikiweche kaka owacho biurubira ahero
Mondo Guido